Kaviti wali nyambye mwami moko mawo ewange mpulira mfa katira lankaba uye bigambe kwani byali bigambo ebyo byawe tebawuliriza nabeeranga naawe baby onjagala Thank you.